Ngelele ningizimu Afrika ngokuphuthuma nje na umbuzo salaye uma intombazane lapha ekhaya izele ingane umshana walapha ekhaya kwaba intombazane ebese lengane ezelwe udadewethu la ekhaya umshana kimi udadewethu agame ahambe ayishiye lengane ayoganela kwesinye isibongo ebese lengane emva kweminyaka nayo izusa inhlanhla iyagama ngakuba udadewethu unelungelo yini lokubiza izibizo kumkhwenyana walengane na athi lezi zibizo ziqondene naye njengomama impendulo lapho ethi ingane zakwethu akasenasi sabele uma walengane lapha ekhaya ngoba wahamba samganisa saqeda indaba yakhe kwaphela sekulungileke njobe ehambile uma ingane ekungeyona eyesibongo aganele kuso akasenako ukuthi uzobuye ezobiza athina thini yonke into yalengane njobe ishile lapha ekhaya useyishiye kugogo wayo okunguma wakhe yena njobe ephumile wahamba ngangokuba ngisho nengane ingashona akakwazi ukubuya emizini ezo izilela uma egane kwamacingwane waye nengane owayeyitholiswe ukhumalo lengane yakhulela kwamkhize yena umamkhize akasenaki ukuthi ephume kwamacingwane ngoba nakho ukushona ingane yakhe ayishiye kwamkhize athi uyozilela ingane yakhe kwamkhize kuyichilo kuyinto engahambi igcine idinga nenhlawulo igcine nodinga nokuthi kugezwe into enjalo make yake yenzeka ngoba ashonelwe phela thina lapha ekhaya kwamacingwane umlobokazi esefike sesifakele inzilo usihlolela mhlola muni na ngani zakwethu asingavumi life ngathi injobo enhle ithungelwe bandla uyophika komunye ophikayo asho kodwa ukuthi uphika ngalipi kodwa thina nje iqiniso esilaziyo lesintu kwantu lithi akasekwazi unina walengane ukubuya ezofuna isabelo ngoba lengane uganile wayishiya eganela kwesinye isibongo uyishiye kugogo wayo ugogo wayo yena umuntu oseyosale enquma nomalume bayo lengane ukuthi kwenzakala ningayo yena uyozwa ngendaba ngokuxoxelwa ukuthi kunje mabe bincabangile ukuthi bamhambisele okusa blanketana yilo lelo kulungile injobe enhle ithungelwe bandla.